waste your time, never let you go. Talk down back to back, you the best I know. Oh yeah, you the blow my mind, blow my mind, blow my mind. For your love, I could change my life, change my life, change my life. Yeah, but go ahead with the dance, make a spend it, go. Got to grind, got to wine for me now, I ain't slow. So many nights, I don't wait for my time to get you all alone for one.
Now, wagyina sɛ bɛma ɛdeɛ ɛnɛ deɛ ka kyerɛ wo nyina ne sɛ yɛdeɛ nyɛ ɔba ne abusua deɛ yɛbusua no ne yɛde hyeɛ no ana ɛyɛ mba no ɛgya biribia mo naka ana yɛagye no atom ne mmom akɔɔ no sɛ abusua na nsɛm a me ne wɔkɛ no nyinaa kɔwie sɛ mpo sɛ ɔno sɛ wagye atom paa fa hyɛ w'adwen sɛ sɛdeɛ tie biara no nnipa bɛka fa hyɛ w'adwen hu baabi ɔbaa ne firi a wɔ ɔba nti woyɛ ho dɛn na ho asɛm bɛba medeɛ awaregyaeɛ deɛ memfa so ɛno nti na meda so ne womaame da so teɛ sɛ asɛm no adi mpo sɛ de mpo a ɛne ɛnim sɛ de bɛsi ahyeɛ dɛ ɛsi aka asɛm si afa na ɛnyɛ w'adwen sa mpa sɛ bio wobɛwura nase anaa ne sere wobɛwie no na bɛhu deɛ bɛhɔ wobɛwie no na afei woba bɛpo ɛno deɛ sɛdeɛ wode nkɔden akoma ba bɛduru saa ne fa saa nkɔden no atoa so ne mu baabi ɛhia me kɛseɛ ɛyi nnipa no ɛne nnipa ani ɛne deɛ aso ne bɛteɛ ɛwo ne hia me sɛsi adeɛ me ne ɔmaame agye biribia ato nti deɛ aka nyinaa ɛwɔ hɔ
wogye tom sɛ me mmɔha no
ɛkwanda
Ara, Michel, Michel, ma, Michel, so mo vi meni je. Papa mi da masi bebe, awo pepe so a yaba bebe, se mo ati masi se, mi wale pena. Pepe ne pa ade a mepɛ nsoso deɛ menye so sɛ menkura ma bɛka ana mapɛ sɛ bia mɛho ne ho nti mɛho biribi nti mempɛ biribi mɛpo fa no firi nti ne ho comment deɛ menim sɛ ɛbɛba nansoso no ɛba a megyina asɛbɛma fi sɛ meyɛ no mako fa sɛ wonyɛ wɔ biyere na makɔ akɔgye afiri pako nsɛm na ɛyɛ ɔno aa nkasa nom ne baabi na makɔhu no mafa no deɛ ɛgyiri sɛ mehia mfomso biara na mmom no ɛdin bi a ɛbɛbata ho biara mɛgye ata m'ani ase na ɛbi mpo koraa no a na obiara koraa nso anka hoho wee fi sɛ me nnipa nyua no anim ne berɛ a na ɔbɔ ɛda wase bebrebei ɛna
I'm so weedy.
Again.
It just said, if you could be so.
Thank
you. Offenso
Kaira.
Offenso Kaira.
Offenso Kaira.
Offenso Kaira. Offenso Kaira. Offenso Kaira. Offenso Kaira. Offenso Kaira. Offenso Kaira.
Papa no saja me bayi ben na ofi eh ajua ide eh ba san komo na wa as ashasie no ya yen ben nu komo ben ba san komo ti na wa se me yire aso trimbi yitumi ni din komo no kwam san che bia ɛne wodi nkɔmmɔ ɛfa givers ho sɛ nka awaleɛ bɛtumi akɔ soɔ na ampa yɛrebɔɔ no na ne ɔno nso ne nsɛm no a ne wɔɔka no na ɛwie pɛyɛ na ɔmaa ne nsɛm ɛwie pɛyɛ no deɛ wɔɔka akɔsie ne sɛ wɔnyɛ obi foforɔ na wɔpɛ sɛ ɔbane no C'est ça, non, quand il y a. On ne l'a pas dit à quoi, on ne l'a pas dit. Si il y a une force, on ne l'a pas dit. C'est ça, c'est ça. Na ne l'a pas dit. C'est de la peine. Si ma bobe pas mané. On a passé ça, il y a. Il y a des fraudes de tout. Ça n'a pas dit, c'est un flou. Na y a fan tout. C'est un flou. Je fais chier, je ne sais pas comment ça. Je sais que je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas comment ça. 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 Je ne sais
I'm a man.
Nzenya mesubeji wa kuma swadi edi amba pati se de omu se jo bebe gure pia ni papa wase empa wa misingi na ne se sebi sebebeji be manya safo nya be ma kudia lochi ka krebia na ne twa sende me na wa gaya na wa gaya de ne ma wewe bi na ndende bi empa sa me me ebi frosa da o Ayo, ni kafla. Wale achiro wati ase. Wabati, wale mili atune ni.
Hidi. Wabifache wati. Wadi seti ya kwa nakeja. Maya wale unzu. Uzira mama siribi. Fache ya nenye se nani ya penu.
Epi.
Kedi ya diye ni senka ya ufya. Senka aja. Ubeye ya asu. Yansu. Diodine diyenu. I'm going to go to the house.
So, maybe I love you. But, okay. Now, I can say, you two more call a sketch. I'm sorry. Day to day.
Monday.
Mokwa, my uncle, and you. Say, I need you, Mamma. Chance in the moon home, see.
Yes, I will.
Yeah,
we'll go for grammar name later. Yeah, do you see?